but ukhumala umuntu wa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi yesizulu.
Isilo uMisuzulu kazwelethu nesibhuqe abafowabo abagaqele isihlalo sathi abakhohlwe ngoba isitifiketi sesiphumile futhi angeke saphindele emuva. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina mfeze kuntuthuko wakhumalo bathi ilasibona amagumede mhlawumbe emangapho semusha lekhanga zophinde ngicela wenze show to uyasubscribe ungabe usakhohlwa ukukhomenta nokulayika kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ingonyama ibekhuluma esigodleni kwakhangela amankengane kwanongoma emcimbini wokungenisa kwayo esibayeni nokusiko lwesintu. Umcimbi okungena esibayeni uyisiqalo engoba kusazoba khona omunye eThekwini lapho isilo sizobe sesigcotshwa khona. Imbume ingeniswe esibayeni emini kade eqale eqhugwaneni lapho ebekungafuneki ngisho abezindaba eduze kulona lapha. Isilo sigibele esiteji sakhuluma maqede safa ensini ngesikhathi sithinta eyombango wesihlalo lapho sibhiqa khona abafowabo. Ngiyabonga umengameli uMatamela Ramaphosa ngokuthi isitifiketi asiqondanise nami ngqongi. Ke ngabuza ukuthi kuyenzeka yini isitifiketi sijike uma ngabe sesiphumile kwathiwa ngeke esisajika. Ngeke siphume kabili noma kathathu siyoba sinye nje vokusho isilo sibhuqa esihleka lapha. Isilo sikhulume kanjena abafowabo umntwana simakade kanjalo futhi nomntwana ubuzabazi baveze njengabantu abagaqela isihlalo sokuba ingonyama iyakwaZulu. Umntwana usimakade engasondela edlule ubenze wakhe umcimbi ongena esibayeni. Kuthe kusenjalo ekuseni kwavela izindaba zokuthi abantwana basesigodleni kwakhetha umthandayo baye enkantolo bayonqanda ukugcotshwa kwesilo. Inkantolo eyabachitha amaphepha asenkantolo aveza ukuthi umntwana intwana intombi zosuthu eZulu duma nomntwana untando yenkosi Zulu. Njengabafake isicelo enkantolo, inkantolo ithe isicelo sabo abafakile sokumisa ukugcoca kweshilo mesiZulu asiphuthume. Umbango wamafa unobukhosi bukaZulu uqale emuva kokwebuza kwesilo zwelithini kaBhekuZulu ngomashi wonyaka odlule walandela iduze uNdlunkulu uMantombi Dlamini Zulu waseSwatini lapho. Esigodlweni ebekugcwele izindimane zabantu abazothamela umcimbi bayede uzibophezele ngokuthi uzosihola ngobuqotho isizwe sikayise. Wabonga bonke abamesekile wathi umcimbi ukhomba ukuthi konke kufeze. Umcimbi ubuhanjela abasuke ebukhosini baseSwatini ekhaya konina kosilo uMisuzulu. Abantwana ebathula umyalezo ovela enkosini yaseSwatini efisela umshana wakhe izilokothi ezinhle bukhoma nabaqhamuka ezihamba eTanzania, eKhongo nakamanye futhi amazwe angaphandle. Isilo uMisuzulu siphinde sanxusa ukuthi kuthandazelwe ukuthi kuphele ubumbuka endlunkulu nasesizweni sonke. Sabonga undlunkulu wesilo uZulethini okunguyise uzola ekamafe esithengu yena kuphela konina beyingxenye omcimbi ongenza kwakhe esibayeni. Bafethu uzola ndaba ezihamba phambili ngakhohlwa subscribe nokulayika nokushare bese ningilandela kuFacebook @ writingkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.